Amen. Ndithanda sangokulamleyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu. Bawubazise iindlela zakho, uphiliso lwakho olulondolozayo lwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi ngokubalulekileyo sithandazele irhamente engcwele ekulo lonke ilizwe ukuba ihlale ngethamsanqa, ize ikhokelwe iphathwe ngomoya wakho olungileyo, bade bonke abazitiza ngokuthi bangamaKristu bakhokelele endleleni yenyaniso. Babambe inkolo ngantliziyoni, bebambisene ngoxolo, behleli ngokulungileyo. Sithi ke ukugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho, wena Yise wabo bonke aba babandezelwe kule ndawo ezithile, emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni. Sithandazela ngosokuba ukubanwabise, ubasize ekusweleni kwabo, ubaphunyamezele ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimpandezelo zabo. Sicela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu.